Amen. Amen. Yeah, that's the for and pay voice of truth. A brain of my son was she. We didn't do the fight, Benjamin. And let's win a cup on a nebum son of the Homo Brosso, or the Dafu Frache, or some men crown, thimping me near Lubaco, my watchino, it also means send any one. And when young Christ who is Nazareth in the dream, send an answer or none of the Homo Brosso, no matter who for. Edofo, none of pains. Yamin of the Homo Brosso, none of 2014. In the world itself, and no crown one would decide the Christ of Bosch and it here. Would this massam? Na hini musu masem, Kristu yusu musu masem. Enema ya bon fusem. Yini peye nu, nyakopo ontem atie. Enusu masem noli. Suma ame. Se menkantili yase sensori ya doso. Agro, yini pedi. Unyakopo ontem yase fo, yu hini peye nina kwa jie. Uwa minu weshi ya no peye, okamu. Tina no peye, yebe kwa suri fiyo. Na unyakopo ontem na humo broso. Nsema wadi yama mina ochi, muse de boshe netie no. Minu umi yunu nso. Yase tiye bim. Yon komina sisi ya. Amen. Fautrosem. Na inti u nyankopo onti ya sifuasem. Bi uchila somne kwa David nyomu. Wahani miensa. Ninyi imua eye idu miensa.
When you go past someone, I'm on David, so the man we are some. Yeah, and you're on her enemy answer. Nature, more yeah, you do the answer. I said, a jayam shisin and a mahon.
Set a jayam shisin, one a mahon.
Set a ready yummy yet, and one ah, who shrew no. No.
Said ye, when you're on copon, and sunipa who shrew no. Sana ni yemse sire dema won ka se amen
amen
unyambe che o
amana yeye
obi a wo ye jabia no opese esi ni bayi ndara ejabia de ne bayi ko school eduru ba bi ejabia de ne bayi ko sun adwuma eduru ba bi ejabia pa adwuma ma ne baaye. Papa bi kura wa ne baba timi akosu nyina wie. Owie papa ne se die ni mu no opa dwuma ma ne ba na ye die.
Aye.
Aye. Adin ti ya opa se esi ni ba ni yi. Ni eje onyakopon se se die eje yam hyehye ne ba no. Na se eje bi am pese ade bone to
ne ba
ne ba. Eje bi obe pese bone ba to ne ba na se ono watra bon sam. Hallelujah.
Amen.
Ndi wi eja maako maako be se wo ha gina ho a emu be se aduokunu ensia e de obi abepe se ne ba ebesi ni obi abepe se ebesi ni ba yi ndi nyankopon se on ebo nipa wo hu no se de enipa ne oma ntemo se de esi koso enuoma esisie ni pani wo mantem ana o si sedi eje bia ne ba no yana ne yem hyehye ne ma no won pesa de bone beka no ni pa bia ra o suro nyankopon so nyankopon yem hyehye ne sa de ma no izo nyankopon no beti wo
ama na yiye
Pacho ti asem ni yo. Wan ka se. Nyame yam hyehye de ma won e kwa sori. Nyame wan ka se ni yam hyehye no e de ma nkrofo a e kwa sori. So ya. Eni pa nyina agu asori de ma de nti a ase ye wa mane Yakobon magye ye. Nyame kire se de agya ne ne bantem ekoso di nyame an kirem se agya no
said ne ba ne oyɛ dia so oyɛ dia wo se agya ne yam hyehye ne wo ne ba ho ɛne nyame bɛka sɛ sɛ agya yam hyehye ne wo ne ba ho a nipa fam no ɔno nyankopɔn de ne de ne wo kwan bi a wo de fa so na sɛ nyankopɔn yam bɛhyehye no wanka sɛ ɛwɔ ne ma ho ɔn sɛ wo se agya yam hyehye ne ma ho ba nyame de ne wanka sɛ ne ma ho wasi nyankopɔn so yam hyehye no ɛwɔ ɛnkrɔfo a osuro no ɔn sɛ ne obi akɔ sɔre odi so yɛ nyame ba tete nyame asɛm no tede awurade ka no wasi ne yam hyehye no wɔ ɛnkrɔfo a
osuro no
ne obi sɛ yɛ nyame ba yɛ nyɛ mmɔbɔ da hwɛ onyame bɛgye wo
ama na yɛ
wanka sɛ said the jayam shishin one mahono. San and Yamiam shishin at the man crop for a bar for the edicum and a d four. Then I on said the Yamakasa, a d four and a tricks. Omodi Azana da. Omon the same page, mini page in our form. In the way almost a son of a bar for the be whom you want dear. Yam baby, you quite a son of Radina upon the Jumaiti. And I'm part of the old women, I'm the same. Sofu bia adinfo bia ose ba afode ebra be hunu na nyame be fa no so aboa se nyame be hu mo bo akai wo no ye wo no na saase mo nyame aka to ne nana nana mpo ono ne nana nana na nyame aka na asem ato wo
amen
hallelujah
amen
ni se nyankopon odom pese obegye nipa bia firi amane mo be dum nipa bi no ho mo bo na o se ekwan o fa so odi hu nipa mbo na ne yem hyehye ni se be si nipa yi e be wie nipa yi no e ye nkrofo a esuro no do bi a se o ye wadwen se o be suro onyankopon a na wanya credit ya e be mo onyankopon ye ma hyehye ni wo ho
amen
hallelujah
amen
obi a be wadwen se o be suro onyankopon no na onyankopon enim no wanya akwanya a ekyere se wo se nipa na efiri sa abre ne kon nyankopon wade e bia wo ye no wo hwe se de ye bon ne ye musuo nkan amen ana we nipa gu asore da mi egu mpa bo ase awurade medom ye awurade meboa ye ba awurade suro de nipa to atwene de me se obi ti asore da mu kon ne mpana ne te ho nyame fie ho no one ne boy one ne girl ene ti nyame fie ni nyina mu no ya sɛnya asɔfo ne adifo a nyame sɛ bi o mani sɛ ahya sa ankɔfo no nkɔm sɛ nyame sɛ won boy no won girl no oba be pagya wo awurade sɛ obe pagya wo na nipa apakyɔ ɔtwe mpran apakyɔ osuro nyame ana sɛ nipa otwe mpana osuro nyame ana se osuro nyame ana nyame yam timi sese ne wona ma difo obi e wona nima ho na twe mpana aso adam yetimi yi sa ankrofo ne mienu na yaka to se nyame se obe pagya ma brabo anya shenshen nyina na yesika o
yes
bon sam na masofo so ahomone na masofo so a efre nipa ni firi se de nyankopon ositie ho the one we are called Jesus Christ, Jesus, and the new party Jesus Christ, Jesus Christ. Now, we say yes, Nanny. Do you know what I am saying? Why are you crying? Or the Hunipa mobile? Or the Dombo Nipa? Or the Chinipa? A brand new pair of women, you will be called or how you will be called. So, you sing a mess or betting on what I am crying for is true. Hallelujah.
Amen.
Hey, Messi, gan haye tie. Obi obekwa so de bia osu won suru awade na kwoto oyira manasi ni ye nyankopon ti asefo ya da. So aso akwa so de won suru awade. Na ase wakoto oyira firi adinfo yi, asofo yi, abofo yi bi nsem. Na oyira na akoto yi nyame afa so. E de ama won sentire ni enye Israel nyankopon da.
Debi.
na santen hene na so kan tama won to na isa nyango po ase ni yam se se ne wana osuro ho ene na de okọ asore ni mankọ fu oto anon tin wo yire no o mu na nyame bebe wa wo mu ani nyina na yen ka se yesu se kwa na ye di hunu ne kwa na ye mienu na mienu no nso de onam bia zo se wo hunu obi so ono anim se onam kwamfo no so nso adwomone ni trimu osum ni atrimu odene ni ahonya nti na de yesu de ni deceive nkrofo ndo unti me nkwa sori enko tonsio ebra wo baye bone emo onyakopon fa meboa da
debi
wasi nyame yam sese no nkrofo a
osuro
osuro no tine obi a osuro awade enipa na awade suro to atwa ba obi a kwa so da wo anigye se maami wanya same okoto same na bi okoto nku bi okoto oyiri bi okoto nsu obi na saade no aboa no izen yakopon ni sansemone no onye saade ne da
debi
ndilipa bia no nyame wo enipa egu asase si nyame dwene bi ho nyame 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 asiesie no se obedi aboa binum ebinum so wayi nani na nkrofo wo asiesie no so obedi aboa ho no eye enkrofo a suro yakopon enkrofo a enye boni ntie nyame
yes
onyamba chewo
amana yeye
ene oko asori mu a di onyankopon pebia hu bi wa asori nim ba sankofo ni nyina nso obi a si nyame beye ne ho ensenchere ne obi si na fore bo bo na asori dem no ye frere no se onyame beye a wonye ni sesi a na se unya bo afode onyame beya onye ni sesi ya ni bia o ha uno se die tie bia e kwam bia so automatically show by force na onyame aba ba ya dey en ten ten tem so kra na aba ba ya man onyame beya onye ni sesi ya obi si na afode bo no no asofo okum ni pa o because of money o sika obia me so obia ka to say sika nya oboa sika ye ba sika no te wan hwee na so wudi e chire say sika no kon wani be ba ho so na no onyakopon tem aye ba sa
yes
uti asasi su no hunu age se wawu na bia me ka sa se uti asasi su hunu da age se wawu uwa na o che de e wo owu achi akatua ne nsensem o ho a e ho na be pe se aho na adi nyame suro papa betenase na me se ho so de adwuma enye ye dineni papi ye disivu ye ho akwa bi waso de babro ba babro no nyambe fa babro no so na de eye wo no de eye wo no na babro na kan akere wa kere wo enye no kore da ne se wote sei se wote sei eno an se wode oba obebo obetue osika na babro na kere wode nyame nya se adwuma ho no nyame ni sansemfo ne da se bai fo na eku na se omodidie mu na me ko nyame mi gidie mu so se bai fo na eku na se wo se wo mfiri wa kwambo ne so a nyame nya da je wode bemi ade babro abetue se bai fo na eku nyame ni sa ta mo wase wona ne yam sese wo won ho ne ye won esuro no na ede na won suro adade anyame fa baabro se mfa me kire ode ye wo pato wa tia se mi ase ana won tia se
tia se
obi a won suro adade no ebede na nyame yam sese ne se ye mfa baabro me kire ode ye wo ye wo to se ni nyina ye na ada asem te na asori na elba no asori ni nyina se de enipa ya tenka ni enigye ni akono ene ye de nyam dwuma no nipa tenka akono ni enigye afefesem asofudie ne kura na me se na ye afefede afefede so be bro uti se jari yo se kesi yo na wo wisu na kampa boa no ene ntade aha afena dia aka wo hwe kwa ne nipadom a onsa be dia asofu die na ya fe o metime twa asofu na na meyem sisi mi samse ah nti asofu yi wonte ase se nyamedwuma ne se wonya nipadodo hwe nyamedwuma na no ne se wonya nipadodo ya na se de Kristo tie ne nhweso a obeye ede maaye na hwese de na yesiye na empempenu so ya na meda yakopon se wa mama nya se ejidie ne amfa nkuduru mi wudam kane ye ya sori ye nim se so ya sori ni nipa ne banko ade a nyame ama ne nsa so na se nyame do unti nyame ahu na wayi unti ne nipa ne ye de yi
eba
se ente sa
debi
Ndise Yakopon, Yanko Fubina, Yamashin, Wong. Now I have a uncle Funo at the Bonnie, Kawon. Obey one of the Bonnie, soon in a crowd doing in Emu. Nan Yamashin, Yamas Uncle Funo, a young Crofua, almost
soon.
Messi Yamisuno be all qua, sorry. Niamina and Miss Nisuro nchere obi okwa asori ntina wanka se nyame yemhyehye ne wonne kwa asori won se de ne me se wa obekwa asori bia wo ye nyame ba de wanko bi na ye offense e bonsam ndifie ba akumu no se mo sori na se maami ensa mo kambo na mo kompa ba maami kroma no mo de mo ye na de wo ma bie no se mu nua no wo ye suspect Oh no. Bibi sene ni ase. Ti ni pa na mi ensa no bu nyina kompa bo na o ma ko ati mu bo mpa ya ditia.
Sama amen.
Sana asore ni gidie na ye. Ti nyame ni mse ni pa be kwa asore na ni suro. Se de ompe. Obe ni pa be kwa asore na de ompe na ni pe ye. Ni nyame si nyame wo ye nyansafo se. Na de hwe ye fe ni se. And then you pass the SC qua, sorry, pa. Butu butu dika dika butu butu butu. Na na make us at the nine cassay. Me am she shimmy one a quas or link and go for the dino. Cabres of war. Romagas, I don't for no. Some of us, sorry, more we what it. Now, Mrs. Sonia Bunny fear. Tina me and Yan South Nagobo. Won't train Yan someone, Massa, Unruba, won't yas yashi. Do the rest, send a big bunny papa quas on the butu. Broca. Nanya Mianca said, the ambassador won a quas on the home. No, Timia can say, one na is soon. I didn't tell Yamu who said, Nipaba, a baby bar, Nipaba quas on the grigri bar, Srodia, a bimum. The one we have been with some quatana, so that they are more, and Lunyankopon, Nichia or Debajinipa, Nasa, no, so not quino, and yes, sir. Hallelujah.
Amen.
Merci. Ya ba da bia sentanya wo dozi si nyina anya bibia o. Nyankopon se meme ye no kwafo. Amen. Me ye no kwafo. Me suro nyankopon. Me suro de wa ka de wa sese de se ne panye no. Me suro se meye ba ko pe won atuate ni. Danu na ma da bia ye begina se ha. Udo pa men kasa se ya me kasa yo ya me se ya pon me yesi ya me se ya pon yenko ye be sa ba bi mo da dance ye beba
amen
onyam ba chewo
amana yiye
ndi nyame suro nye asore ba ndi wo betimi aba betena asore ya nyame be fa me so mo be suro no so wan wi na wadwena nko de nyame asem no de ba nso a wo ba betena na onya urade suro ni nyame nyame yem hyehye ne wo ho a
enye yiye
o te akwa
yes
de wi ase Ye obia ni mse nyankopon odibu wanipa ene obia de okwa bo akonfo kwa ni mse nyame dibu wanipa ndu bi sansa won tese won se nyankopon basa kwa mi yi adom ada urumau ya abosonfo kwa ni mse nyankopon dibu wanipa ba nyankopon no so enim so dibu wanipa no se nipa ni moye ntichemu wom se ne yambe sisi no amankrofo bi na wampa cho se nyame yemu hyehye ne wo ho a pa cho de wa wo de wa bu mu nkonta nipa nyame yemu ya de
ye
nyame ono wo nsuro hwe no ah nyamia won suro hwee nyamia bibia ntimi ni ne so nyamia de ope na wo ye de yi
oyi
nyamia watimi ato bonsam ato atwene na bonsam tesoro na market timi abasa si so set timi akosoro gebra bofo no watimi abasa si so watimi asa akosoro ni nyina hwe o nyame na ye we no mu na bonsam so no so ye bofo ni bo to ne bata so so ma ne mabie mu ntimi nko ho oti hu sa nyame we na wo se wo se usuro no a ne yam na se se suro ni pe suro nyame no e yade yakopon obu papa
yes
suro urade na urade bebu sa oti we ma mi a chama ba na nyame suro nti na nyame ne yam se se wo ho nyame we bra israel makoduru pokoko anim pokoko anim israel ba nyina kuma tu Moses ye jalo mu nyankopon nyankopon si Moses so so wura wa sa de na otie mo frem die ne kura no o se poma Israel ma nyina akuma otu no Moses na fe Moses so no se ba bia duru ankofu ina ebe Moses kura akuma otu wo so su frem urade wa si Moses wo so wura se die ne kura no o se poma o se ne kura wo ye dai na se nyame unu se die o ma akuma otu no enye akuma otu wo de ye
ade
na wo se so usuro ne die a wo de suro ne ntini ye mbe sese no abra ni padru pou kwa kwani mu atamfo ba chi ni padro nyina kwa nyame yemu anhye no ne yemu anyade yei
anhye no
hallelujah
amen
ba jona pe wa ha pe di ekwan da bi ofa mso di onam so a odemo fa so nyina no wode mu kwadue ba bi o
yes
de duro ba bi a munyuma ne be so aba sa me nyankopon we mu be chene ne munyam na be kanfo no
amen
she coming ha me hoda minim se sika ye sika efe but I want to bo ase amanyankopon na mfa de sa mawa me dofo opra opre kwa
yes e kwa la kwa
teso to bo ase na usuro nyankopon de nipa me ye nkrofo owisu enye bi ena wisu de bi akwa to se me ma ne ma nyina ye de ye asofo kwa de me ma ne di kai to ne nsechi ya se de twitwi reform my money money na wisu ma ko no da
debi
krofo chakat ya hodo ma ko no
yes
tri ni yi yi ni pepe pepe yi ni kama krofo she traza mfianfia oba she traza she nika nyame amfa ma me se se amo ai se makofo mi ai musket tietia na me dia se se amba ka so di for bodam the nika no mema no mema no nika no ye traza ne ya sa ye de ye ye twa so enko fan de nika nhye nya wo dea anda no ntie suso nyina me se bonsam wo ye bad anda ne suso nyina ma de ne ye anda ye de ye sketch ba opo se man fum nyame nti wa sa ye fasia bo wura ho ye kan se ye be nkwasa se mo nipa ni so asofo won se wo ye sa wo han beguo na pa chow ma me tu atade se na han beguo adwen boni nti ne nkwasi asem ti no okofa atade tie tie ne se osema han begu obi asoma we no
debi
hallelujah
amen
ni die debi ofo me so nya me suru me se se nya no kra ka da be nya me mfa me so nya de foforo da
yes
na me so kra so me se men san ha me ho
debi
onya mbe ti wo
amana ye ye
me ha me ho so me tie tie
debi
na debi anti dia me ka kire mwade chen bi ensanya nokora ka san sen chen nya mwade ne kensisi da
yes
asembo obi ka won sa asem no ka no ono nim na asem na din na se se be ya de ne betini asa kire be sesa no enough from as won tim ka sa na nyame abe ya de foforo dia me ka kire mu nyina ye nokora sa na izel tu mfo nyakopon na kwa ye de
etie
hallelujah
amen
dimo nenye
yes
ni pa be serew ni pa be ke kan ho asem e mo aba mu muda
amen
hallelujah
amen
de e mani jini se e kwa nya me fa so a wo kire nyina no enye enye se wo de enye yanku ni pa afi ni ya shaase e binu abeye bi ya de ye
e ko
na no na me ka kire obi se heo se me ya sori ena ode se nyame asema de bia me ka kire mu se nye no kra ena me se dia sofo ne ye no
and on a yen okra, and an kameya, the patchu. Ye no fire hobble for money, brand a yenami put the reference near any shell and control the unfound in the enim, the shores are minya binka, the shores I am say, the sumuya are doing some sika. Not to know who's your nephew. Nam de huaya de who qua Nam de atoso. The shores I am saying agree ah, nipa and nabi. Nebu Marco home meeting near church to home home. Yen Charinzo. Minya Binka. Set me patcho. Say a yenesa. Not also what you are too many paid the American Mobam patcho. Number one main control say. Yeah, Castle, we better talk at the other board and come in and meet me at all. I'm almost off on one is at the other board and send a woman. I mean, sure, dear, you all make kind of credit the atron. Said the encrofoy and the sign and Yametia and Yamino or Namqua for Swa, and I may me ye be and come a quantum mission at the passing among.
Yes,
Tika may have on Saturday. Come here on Saturday. And Tanana de me, did you see Cadacotoni and Lechino? Your uncle for so best out to be a bad day.
I will come.
Now come here, Jimmy. Come here on Saturday. Can we get in our small morning because of my mini betting at Kakakapa? That's the end. Why you make up say you are Obasi at the Dano?
Yes,
you mui. What's one more born and we have a prepare
to a
that day? Oh, born and you have prepare, and so we. But what has my experience?
Yes.
The trust said the American trust. I mean, it is saying I'm saying yes, sir. A trust a BB or ho.
Yes.
BB or ho. It's also being a mere mutiny and the emotion is sending out that. Oh, come on, my name and one so hell. So, now that you told me, I'm really probably a cotton. I can't watch it to Mutu Castle. I say, oh, winning and the emotion is in Unisuru. Unisuru. Nami am shishino nipa
osurono
osurono ho
yes
nani okwa asori
debi
na ka se meme yesi ja wabwese no ka se dafo ampa so se me se wonye ah tibon koso okra ka se wo brena komase a wiase tibon koso nyame mu wiase tib okra so wo brena komase a woti asemi obehu se ye no kre obehu se ye no kre Mammy Chrissy, who you are penny sing a branty, as we have branty about you say. Ed and a wow, who you are penny sing, who you be. Hey, is a young upon. Or no, the new year, or Eddie, or ye. Nana, what dear Subans, so made me, as I say, Scottish amateurs are so funny, can I mean, so much to say, what say a friend say, Obo, send you Subanso, Nenceso, but soon you prepare and I saw that our best seno, Omo can yours into Uber, Yamaya, O Yasia, we had the Edenam. And your mamma, na yawo say wo saa sore da ne saa sore da no o say eye kron kron o ti ase eye na wan ka senti ni padua na o say woni padua ya so da wo say na di wan ka say woni se di padua na di bo wa wo ya wo say no anu bi na brebi da me chiro no me fisha board me dia board da wo ya no hwe dan ka krakai me wi e ma timi age ji di fisha board abo anu fisha board no kwa me tutu firi e dan ni nyina no so opie na abo bon dia dan na ye abo se dan na ye aye basawo ti se meme de fisha board aba no se meme e me ni pampo me de fisha board aba no se mba na se wutua pa cho me penew me busa se tu unim nyansa e se me won na enipa nyame abo se wo ne ni be man ni susua na ohwa e firi akosi asase ano ni panyina ni panyina wo Obias meman obias di Yakopa and Yamedi, Nkwasiasem. Beard in Kwasem, Yamedi in Kwasem. Dina said, we see Yeno, Nisuro, independent said, there be ye when ye attend Saint Yamedi or Yeno, Nikwa and Sana and Kaso Yadi. You threw yes, Sano, yes, a Sunday and found. You threw a
Amen.
Not the Yams is Sino Mount.
Yes,
I said, Yamini Yams is Sina de Mawa. Me see ni two min tie besu yi.
Amen.
Tinya no nte wa ira beto.
Debi.
Nye nku nya sama na nye apple.
Debi.
Ne mmom. Awurade suru.
Yes.
to wetin me akwa so de yesi obebo afọ de 10 million de bo TV a ene nyam bebie kwa ma akwa akọ bọ ne kwa ene de me so so akọ bọ na BBC a enye sai nyame weye o nya de obedi Moses chi o de ba sai de kwaji Israel no deceiving spirit o wi ana ho de nyame aka no o wi ana ho no sisi akiri o sisi akiri to bo nse wan wi akwa akọ bọ afọ de 10 million se na me yare me won to me hwe o na esire enye Israel nyankopon no
yes
onyam beje o
amana yeye
fezi ameka se me ya sore no anse nipa mero nipa mero yeye nipa mero ni ye she me she ko na mbo driver yeye na ye bu agum kikri kikri na de obi ape no ya nyame te sora me ye nyame me ye nyame djuma enso nyame me ne ye monya de ye asem to me ano ane se
etu
o me twa nye me da
debi
to me no yi na ni no te ba bi
yes
ase de ope no se me namu se de ope de a
ye mbesi shinama o
haleluya
amen
tu betena mo woni nyi na bere wakoma se se o metena na wo nsa anyade ye enko sa u benya bibia ma so wo ho yakopon abre nyina no ne ye mo sesene de ayade ye ama wo u ye konkonseni
yes
u ye nsekuboni ti nyame ne ye mo nyade ye
sesene
wo ho da
da bi
ti me ye wu se gidi ni mapa ye te wo nkra na wo nkra na ye te ye ne chese a obi ehoma ni nyame somo no kristo somo no na ni abre so so modern aye de yi akọ nanim na nya wo de ne bebu obi abam me sira wo nya wo de ne bebu obi abam
yes
ma wo kristo somo no wo suba na wo ne efu maba na enye se obo won a sister simasi brother simasi oh na e se obi nkunan na urade yem aye de yi
ahyehye
no ahyehye no wo ho amane de enye se amane ma so nse to da akura bi me se kropot siwo na akra ne ewia ko hono won se yetimetiam adin tenim se bebi okona mane ye de ye
oho
de se bibi match se bibi betimi asie che sa mane ye ba nso nya metetu amane na ba ni nyina mo na ne yemu ye de ye
ehisi
won hwe ma mane ne entwim fa so da ni se obe ko ja na ye he he na o se na o yem se se wono o ja ma ba no ko so ja nim en ka ba no so nke ja na ko ye de ye sa ne ni nya mentem ne tie bibi betimi aba bibi betimi asie na won we ya wadwe be chere se ei ase we de yakopon waja wonya o so usuro ne de amese ne yebuchese no de eba na ye so no be yiwa firim
amen
onya mbeche o
amana ye ye
minu ya brantie mira ose mena wasema no na de meka ne se kristo onkoso no nto nkwanem fi se yewura onyankopon afa utumi ya basa so ayebia mayenuen kristo onto nkwanem ona midifo minu ya brantie ose waye wedeni ose so na de ne yewura ose bebu sumi mienu ni na dwuma sɛ mo atɔ fam adwuma no ebi ma na wanya bi ayɛ ɔkɔtena dwuma mu a sɛ ɔkɔ ɔno no sɛ ɔfiri fie kɔ no saa na ɔbɛfiri dwuma mu aba fie yɛwura me nua berantie sɛ ɛbɛyɛ ne dadwene ɛbɛyɛ ne osun ɛbɛyɛ na tete na me wura w'anom nyinaa kɔ soɔ no me nua berantie sɛ wamfa mmɛto w'anim abosome mmienu ne wɔhu na amane mi wura wo se enkrofo okreti mi befa no e ma ne kohwe adwuma aburochirefo adwuma okokohwe a ontem ho asem biem mi wura mi nua brantie se in fact bible sumi mienu de wo huna mane yie no nya mi difo we nana no kwasiada kwasiada etwa mu nene na hotwe onya mi difo mi nua brantie yi oso ba sori ne wura oba asore ne bra osoro enkransem kristo di ama wo no na wo odane ama ye no ye wura abrantie se ba bia ba fa bia no ohwe wo otia sem no na otia sem na wo hunu se bibi wo mu bibi wo ho ese ba ne ho bibi mfiri ye wura nsem emra ho no mate nsere ban mu emra ho ate amen onami difo etimi nua brantie seso na wo hwe wo hwa na wo hwe wo ye pon ye no wa ma wo nchen yawura eti wo se bra wo ko fie no ene wo se izen nyankopon odifo ajuma bejima de wo no wasoma no efi se mi ankasa mi di adanse ye efi se na mekwa asori bi agidi e wo kumase ha ana minim se de mbekwa heaven enso asori no se na wo de mbekwa bo nsam jim ebra mi tie odifo ajuma bejima na mi hunye ana makwa na nase papa bibi woni mu e se firi ne ho ba me ho mi wura ma de wo papa no mu no e firi tena ko no mani nsi wo matwemem ebra de ba cheo onami di fo so obo mpa ye se ade ache wa kwa adwumem okwa adwumem o te wasa obi nko bi ma o te wasa ana o ye na dwen se ne o be sori akofie na nko akoda yawura wo so okwa kwaduru fia wo fia na bibi pem no se san be sene kwa adwumem e ho ana o fa na taade egu no ko ho na o sa ba na adwumem yawura wo so ba adwumem o ho no mo a abrocheni bi ma ne kohwe na adwuma na sai na abrocheni no frɛ no na no wonya no eti nipa enam ne so ema menua brantie ehun abrocheni no oho ohwe se nipa no ba oba ya wase ana wo so adai ada na wo yesa ana wo se ada na me yesa menua mo so opani so wa frɛ osa wa frɛ wonya wo se no krɛ me phone no problem aba so ma kɔpe pa so krɛ so so sell wo frɛ me wonya ana wo se ana yeje Jimmy Raji and one conqueror and a system million. I'm ready by Joe. What are you talking about? I'm ready by the other Johnson. On a minute for me, I'm brand TSC. Uncle, yes, system million. No, see, I don't know so. What's it was right out there? For which on your contact in Tino? When was sent by a fast man? I say, Young Ra, or do you know on any casa or I say? Another 30 million as I be good nipa no phone so Awurade ba cheo Yawura we no ko ofie o de ko ofie ade ache brada e brada o ko adwuma mu o hono mu na nipa afro so aba different person won so aba on so ba ya no okra 60 million okra 60 million se on se me ya adwuma ma no Awurade ba cheo onyame di fo na numra so osa hono mo na nipa afra side sika fofra ba yawura anso ho ukuada waba mekoma janchan dwumadie oti aso dem hano mo opon ye no yesu okwa dwumem okwa dwumem na nipa afra to wodi sika fofra te hono e twen no awurade ba tew onami difo ukuada numra na nipa afra so side sika fofra sa ba Awurade ba cheo Miwura anso wa ade ache ya wada no pa wo wa adwuma m na nipa afro satem sika twetwere puo no asa de aba Awurade ba cheo anso wa miwura ya wada na nwumre na nipa afro sat sika wo fro so asa ba Awurade ba cheo onami di fo miwura otini ni no kwafo menua brantie se a free juada no ebebe si ya wada no sika aba ne nsem getting to be 400 million onami di fo na mi wura mi nua brantie se de order unya nkopon ase wo ho ne se na bibia nya na dwendwene se program na ebeba so no unya nkopon sa wo be ma so e wo wiase e wo ga na ha wo ntomada yi mu nimdie ni nwunu mo onyankopon befa oso yia ma adasa ona wo penkwa no ena na ena dwendwene se bedan no nya sika papi na nanu kwasi ada na ohunu se bibi te papa yi mu no a obon mpa ya okoye no miwura de onyankopon akoye ama nini yawura wosese se sika na aba ne ho na odi ba ye atuma no wonu kuram se de wakye ye no amen yawura oso da onyankopon ase
Osiya mi si warauni, manu ye, manu ye, osiya. Manunye ye Manunye ye Manunye ye Radi Ayine Manunye ye Atumnya me Manunye ye Radi na osia Misi warauni Abrabo imu Manunye ye Manunye ye Meda Yesu ase
Amen
Pacho tena ase Meda Awurade ase So onam ne tumi ne nehum obro ne ne dom so Na ofa me so ma ne nkunum die die edene ema nipa no no na nehum obro so no ama na ye mere
Amen
Emunyam kame wura Yesu dine
Amen
Ena asien kan dine
Amen
Abrante tena ase
Amen
difat ba Benjamin menu ba si nyankopon hira ayampa se wasoma wa mano ampa enyema nyankopon nam yewura soma fo eso ye ne enwanwa menu ba si nyankopon ton kwandam no ton kwandam mfama no enesai de tie nie ose ebe ka na wotwe ama nyankopon soma fo edi program a ebi ma asase ne soda na ejis wasoma yi nko amu no aba no Minu ya ba isi Ochi Bayire koko Ene inuyani ya chichi nebi Ewa fite muo Enita hotel side Ewa fita fubine wahono Na minu ya ba isi lese Wanyankupo difo Waya jume frano pani mua Wapokra Obeyi ni niyama Na wanusu oyusu gas cylinder Ene dechie Wenu wasi wabiba ya se Oh sister Mi beto wadi ya nini biyo na Mi ba ya se wapon ino Wadi ya misire wa dauroma Enu wase Mi kura me ba ila ni maadi ya nasa waka Koko waka krebi ni bins Wase che koko wane mam Onyankupo di fosi Wetucha koko wana ye wadi ya gumachi Abini Weyiji koko wani nina Akaba akupesei Na oyidi ya babe tum Na fe wabechechere edi ya asum Customer Ye wohu ya ne se kokoo ba ko na wo yie no afa de anwa e wo fly pine ni ma esija so ni nyina atere na fa ni nyina de abegu firi ni sirim ono soso nam se wote osoro nkyerekyere se trouser nye ma o benti o chi ade o onam hiu trouser nka no nti se ya na wa hye socks kakra Ose anwa ni gu wa isani ye be wura socks ni mono. Na chere se anwa ye tin. Otimi wura socks no na omodi nsuo ni ade gu so no. Na chere se woni mi se enye ade bi e be ye kese. Onyankopon somafo. Enan no na mama ne de chere enipa ne kamela ene asase ne so nyina no. Ose afa die. Oyankakra kra de pake ni ema kodru fia. Adena yesa de wono ne nanso na waso gas no ebono na eba na koma ho na chere se adene ba ne kum ehye na wote heat ne sa de ne nani sija so no na ba na koma ho kan na na koma ebo kim 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 ey adiba mi kum na maye dai onyankopo di for se sa tem so so no da suo mu a obi ada won timi nya won hwe nti nsuo ne ade ne wode gugu so ase bedwo no ade a chee ya ne nei abobom pumpunya se titie ni na okɔ host drastor se okɔ pa drastor okɔ na drastor wura ne se de aye no mfa nsa nka se wo papa ne nya sa ade a wona na se mbeba e wo so obenno me ye no na ade a ne ye kese afa die Obeda beso na de na ebi paya na tini nsuo. Ey. Fe die ya one ye kese. Program ne so adu. Ukuya dai. Ye wura osomafo odifo ajuma Benjamin e start tini ne program no se me. Ani ye me na ne benya akumi. Meba program ne bi mintum. Onya me ba ji ye. Minu ya ba isi wadi fwa jima Benjamin. Onto program ni mti ukuya dano wa starte. Onantipo wababe duru. Efri ya kure ya bana. Nature isi wabeduru amani hunu ni wohunu. Odi abasa. Na. Wene duru henki na. Onyankupo odi fwa. Ema obiya di fri ni fie baye. Sadi ya wa sheti eno. Odi bibaye. Ni neni nti wasi. Wentimi ya mante ma minye inside antra. Kwa siya dano otina overflow nase. Otina hote pe. Nedu se. Onyanko pa osuma fwe kase. Obia nyi henki na. Wadifini ni fiye ba yana. Emfe mwini nisemu. Sedi ya washe yana. Oye. Edema nyina diye wye ya wadene nsake ka ye. Sedi ya nyanko pa osuma ni mwa jumasiti yana. Odru overflow nase. Na odru overflow nase. Na minu ya ba yise. Onyankopɔ somafo e de ne nsa ebeka ne henki no. Mesi onyankopɔ somafo e de ne nsa beka henki no. Onyame bɛgye yɛ. Na bɛ onyankopɔ di fuo yi, osomafo yi, ɔtene nini e de ne nsa ka ne henki no. Ɔse ɛwa na ogu ahome wɔ ne nipaduam na ɔse ne bɛyire ne. Ɛwa na wɔgye henki no. Nensana nwa yesi ya demono enu wade egu ni nanso tem wase at once by force fast and faster henki ni gu ni nane sono at once na na yeo na wati ya no pei na wati ya no ahunja na ya baba na koma sono at once na chai oh ah 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 wase oje henki ni gu ni nansu se bemno yao na wati ya ni nina anu diye ana kuma na oti wa wado sana huni nina na echai wasi wadia dansi ye wei trodo asasini sufontie niye waye ajono waha wadia kodurufie odurufie na anu wasi debi henki wei sem meminai medana enka menana hon obwa tumibia aba na enso na ebete makoma no menso so na me break ni down o se wa na o de henki ni born nine ba bi e be hia ene o born po ekuro ne so o ene o daaye o se wa sori ya ade a chi juada no no sori a ho ma chese ya na ekuro ni nyina ni ma ye sei e firi kwasi ada ni ba juada no pa sei no na ekuro ni nyina ni mase ebesi na menu abesi onyankopɔ difo otimitia ne nana so edukɔ baabiia de enipa be hunu se ne nana hyehye nanso so onte ye obia biem na ye wuro difo ajama Benjamin ne nsa no no ampa se onyankopɔ de tumi atenam eja nwanwade ne tumiti ye onyame bɛgye ye kiminu ya ba yise se wogina ne naso enne na asase ne sofo nyina ehuno ne nan yi ho a aseda kyenkyenkyen no wode matwe di ampo nyankopon se oyie ye homo bro no osuma ye wuro di fo ajama Benjamin asunjwe nka ye di da asunjwe nka ye wuro di fo ajama Benjamin da amen
mo sereka so ru a yesu ya da wasi o
owura yesu ya da wasi o
ah se wo presa pacho tina seru adi nshira
amen
me osoro no me heda huni ye ana odi henki ne eto so wo hakwasi ada no na hunu amane
macho
ha na twu wo
macho na ye wa ni mo zita bi kra ka se madam o henki ne fra to na me se me dia ya ade ye
wo dia ya ade ye onim dia presse wo Ibu sebe mneka so ura yesu ya dawasi o.
Ura yesu ya dawasi o.
Na dansi ya di ama sore ya adie bako pe.
Mepacho wa.
So si, sede nesi ya eno, de boss wako da ya adie shine ni mwa yesi.
Mepacho wa.
Eno na yense nchire neno. Nisuwa di njine cha.
Mepacho wa.
He! Ah, na saa hono.
Mepacho wa.
A yesu diri mwa adie chine na saa kichi. He!
Oh.
Na watimi dia shampabu wei
me pacho ai
wo mushe jere na huna ya wo huna mane yo
me pacho ai
anwe sijaso
pa
hono na wo de hanki ne gusu a yesu dinum se haya ne adwoa wo sa de bo so koda na ade akyia ahonhono ne animu na ye ko ne nyina ekuro ne nyina animu adum
mpacho
aye se de atie
mpacho wa
he Jesus aye me nwanwa yesu be ye na nwanwa adwuma mira sansani be osuma mi a yesu me inya mi o na nwanwa adwuma dadio sansani Onukofuo Yesu me Oyo na wanjuma Miro Sanchani Epwe Samenshia radio Yesu me Oyo na wanjuma Miro Sanchani
Amen.
Patch out nasi. Nay, I said, Juma di Munya minim Sahanki and Pima. Am I never to be
my patch away?
I thought that pastor as a pack up for a muffling on my CMNI at the animal. Yakato Yam some fine kill.
Oh,
was an animal small for Ponuku. On Yamin, I'm so the sign at a
water patch away.
The Luku ne crown of them in Sabaka. Ooh, Hunaman, you do Kunyapani.
Oh,
and then your painkiller. Na me dem nsato so Jesus Christo dem wo huna mane no. A odi guso no. E ho anetwo. En na che se, en na che se, nyame na manki ni so, en na asaw yare.
Me pa cho an.
De ya dan sere se no na odi bo na da ya de chie na ani aye de.
Etum kura de ahona twetwe.
Ni de ka be ye kuro. Se fan se ade ni wiegu na so se na otwe mienu ni, e ko ne miense ni a.
Sabre
ke kuro we nka wu.
Me pa cho an.
Wo de ye kuro nse de sitie.
Ha, ka be se mia.
Can one so didi? I resabia,
Alconia
Bacconiaba. Says the carrying our soul with Tiaman.
Amen.
Yauna Nanka Befemon, one of the Homer Brosson. Hanking up them in Sakan, so Yaun will see a normal.
Amen.
Now I was here Yaun on an offer.
Jesus,
ya 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 dieno.
Yes.
Ha! Damania Unu Yawa Womfomon. If ya no saw yari,
Pacho,
what ye were yawn to Tiny,
Pacho,
was a far woody.
Oh,
I can't just ask him to na semana wachi.
Amen.
Emo bin se wajuni. I can't say kanya mi Kristo mu ene ka ne. Anwe hwe gu so anka ba enka che chiwa. Wo hu na mani nyina yiso se tuye sika.
Pa cho ai.
Na dia pray out dia be pray ochi. I can't just say wa sofo ne di fo ne pi wonka sa wo ba bo an wo ba wo no wa bo an ho twe. Ya de Awurade ase.
Amen.
Lo ka just to prayer materials.
Yes.
Prayer materials bi ene ho. I just say yes to me in the
Amen.
That's a Fradias.
Amen.
Now, only a manka.
Oh,
the Kunia Mwanga. For the idea of Bosuna, the Chia. And near Duma said the Chi,
the Pacho.
You only a manka.
Oh,
the Damura Yesuas.
Amen.
Radisha.
Amen.
Mamma Tanas. Tanas Munyamiachu.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Yada unyame wani nwasi. Meja Abraham, Isaac yiko pinya nkopono. Yada fwene nsu unyame na mnehumo broswa na modon swa abumye. Ama yada fufro. Voice of truth. Ebreno. Eswa na mdaso ni uwi. Mididu di fwajma Benjamin. Yada fwo yaba asorifi yinu. Nesu unyame kopono na mnehumo broswa aduma buwaye. So as yeba asorifi yinu. Uyo nyankopo asemu wanam na humo broso. Nenensu ubiye suru wade chile inchirima ya. Ose unyankopo enkrofua isuru nunu. Sa enkrofunu eno unyankopo odoo. Yede unyankopo onti asefuasi. Enkrofua isuru nunu omuyo unyankopo oma. Yede unyankopo onti asefuasi. Wangase enkrofua ekwa sorry. Unyaminyan sanku ni nipansu inyan sanku. Na de unyami yini nyan sedi ni hunu mwedi ya usumunu. Iye nishade mani nipedwia na brapo ene nekra. And when you cast a fraud, you didn't saw none of whom was no baby, a sumasem so. Then saving in the edge, and then so number so, by the fofro, I may be known. So I share a dance here by ya. And my men and so, or so were Juma, or Yen Juma, now I'm going to see Jasu, ehwie mu ne na so ɔso ohun amane wano munuro ayede kwaare sabia ya hwama no chinchina ohun amane we no se henki ya mekasa kire no se entia se frade asem na henki no de born nan yesu kristo din mu wanto no wantua ɔso ɔkɔdama ade akye afi ɔkɔdama ade kye ne na na eye kuro na etutunu no amunum na agyai ade akye ya kuro ni wu ne mo nya kasa frade din ɔde ba ku yesu kristo Nazet nino ne dinimo e do nyankopon ti ase foase abrantian so se ne dida so ase ne bimom o se mioma ye bise ne basa na onam odun ne omobro so ase won die ensem o ti se firimo dum ba no won se ensem ne ya hudiri sem e ya suma sem ye firimo masu aso ne ye nsanka obi e na so ne na koma na dwene ne honhom no de ma ansem o so ogusu no o ti ensem ne brenda so asa no ofuro no koduru fie na dwuma mu a ne nipa bi aba we di sika eba we di adwuma eba we di sika eba o se dakoro ade ye bekyen no na adwuma a ye di hu sika be no 40,400 million titi sika no ene mo nyam ka odi fo ajo be jamen me nyam ko pon le dini wa choro sen sen chreni e di won eji ase no di no echi do fie no nyina mu na me ka se gana ha ba bi a wo no ɔkyena nyankopɔn yɛ apɔma ɛyɛ kwasi ada ɛne menhyia ɔkra ɛyɛ onyapadeɛ ɔkra sɛne onyankopɔn ntɛm ɛbɛwie pɛɛ yeinom na ɔsom amɛ ɛna no sɛ wohwɛ a mesɛ ndo wakasae ebinom a hu sɛ yɛwɔ mo a nsutɔberɛ no duruiɛ no ne nsuo no yiriɛ no na nkurɔfoɔ no mu sɛ ɔmo ho asɛm ɛna no wɔɛka ɛna no lot kasae ebinom a hu sɛ yɛwɔ mo a ɛgya ne tɔɔeɛ no ɛna ɔmo hunu sɛ lot ɔmo ho asɛm ɛna no wɔɔka medɔfo baabi a wɔ biara no ɔhyɛ no pa meto me nsa foɔ Ghana ha baabi a wɔ no sɛ wɔkuma se a anaasɛ wɔ nkran tɛma ɛyɛfa na wɔ kentampɔ alibo akusi kofodua baabi a wɔ biara no meto me nsa foɔ nzema ɛhe ne fa meto me nsa foɔ ɛne wɔdiifoɔ adwuma Benjamin hyia onyankopɔn ka yɛfa ade kyeɛma a ɔkyena no pa baabi a wɔ biara no so we dey for Abuja me kuma sia ejo so bonyure junction ba bi faka ye central market anase labor anase amakomra about amaga junction ofori crew anase take junction ehon ye faka bo se car na ipai ejo so ni dwabe photo to bi catch the bait anase driver so be siwo bonyure junction so bonyure junction so amowo ni so a filling station kese na no no e kwa ne down sabi ko mu ho no tu na be se bi 20 wa be tu fiti aba so ko fie na chi a ho no di fo aga Benjamin e wo na odru filling station wa on se ni fa so chassis da be so mo no bi sa wo so he odi fo aga Benjamin o be ka so won e wo ni mutete so o 3 years so a agi di fo no bi na kwa so ba di wo na chi na no mbra o cha no pa ba bi a wo bi a no me hwe onim me se o kra no e no ja pa di o nkwa enti ɛne ɔsoma me wo a mene wɔhyia nopɛ wɔ nkwa nti ɛne ɔsoma me ɛna ada wo krada na no lot berɛ sofoɔ ne wabrɛ sofoɔ kada wo nkra awieɛ ne yɛ awerɛho ɛntwɛn ne mfiri asase so mate mu ne ma ɔwuo ma ne wakɔka se nehu ne yɛanka ɔwɔ ne nye sɛ ɔtena nɔpa wone mbɛhyia Ghana ha baabi a wo no sɛ wopɛ sɛ wobɛkyerɛ ɔkwan ne yi sɛ wopɛ sɛ wonkyerɛ ɔkwan ne yi na wotumi ne mehyia a hwɛ namba yi na frɛ ɔma ne wobɛkasa moma kyerɛ ɔkwan no motimi ne mehyia Ghana ha baabi a wo no ɔkyena nɔpa ɛwɔ kuma se a na meka wo sɛ royal tv so no ɛberɛ abɔ no nso kɔpem no ɔtwe the same time next week da sɛ ne ne mɛsa no ɔhyia odiyifoɔ adwuma Benjamin voice of truth onyankopɔn asom wie nka ho ɔne ba koro yesu kristo dine mu amen bye bye.